hanyuma ivyo rero ntacho twabitevye ko Edi yagumye ari mu membre de l'église ahiwacu mugihe cyatumye a disparesa nuko byari bibaye ngombwa ko arongora umugore wa kabiri ewe ntavuga ngo Edi Kamoso na president Nkurunziza ntakarago bigeze basengana ko
agira ngo tuganire ari ikiganiro cyari cyatambutse kuri cano yitwa Sinai nkuko wari wabimbwiyeho ariko mwari mwagaragaje ko kitabaneje cyari Kamoso bigaragara ko yavugaga ko yasenganye n'ubuvuyo ku karago wambwiye ko atari byo ari ukubeshya mwatubwira uko mubizi niba mwaranasenganye ne mukatubwira n'ukuntu mwe mubizi
icyo reko ndavuga ntutsenya ni ku kiganiro cha Edi Kamoso kuri Sinai TV ko yavuze yuko yasenganye na president Petero Nkurunziza nibaza ko na titre ahanini bavuga ngo icyo Edi Kamoso avuze kuri president Nkurunziza basenganye ku karago ewe ntavuga ngo Edi Kamoso na president Nkurunziza ntakarago bigeze basengana ko kuko aho ikinyoma cha Edi Kamoso gihera ikinyoma no kuvuga kubesha ubwa ngushi bega kuri nyarwanda mu bivuga ngo iki vocabulaire nziza ikintu kitarukuri donko aho bihagaze nuko Edi Kamoso ahera ngo bamuhamagaye ngo ari ku iradiyo gutanga interview
yego
ngo bagaca kugira ngo Edi Kamoso ngo first lady ngo acaramwumva sinzi indirimbo yitwaza ngo yararirimbye ngo Edi Kamoso ngo ndakuzi ngo n'ibiganiro bya amasaha ya yose ndayazi nireka Edi Kamoso yari mu membre de l'église aho première dame ari pastor
yego
hanyuma araza muzenya Edi Kamoso urumva yari mu membre de l'église ana merewe nabi kuko jewe urumva nagumye ndamwandika reka rabwira icyo iganiro ni Edi Kamoso urashaka mvuga ukuri noba ndakuzi
oya nibyo ni ukuri niko dushaka
ndabwo ndamubwira ni Edi Kamoso yari mu membre de l'église umumambre yifitiye nibibazo byinshi kuko ico gihe yari mu ngorane n'umudamu yari yasize mu Rwanda kubera ko umugore yari mu Rwanda hanyuma Edi Kamoso ari Burundi jewe ivyo ntavyo nashaka gushaka ko n'icyumviro kinini kubera naje ndaba ngaha mu Bwongereza mugabo wanje abi Burundi kuko yose ntizinge nibayeho mugabo rero ico gihe kubera Edi Kamoso we yari muri ico gihe mu bibazo hagati n'umugore wiwe cyo gusa yoba yarambariye yoba yaranyagiye kuko byarashitse umunsi umwe après prier amasengesho mu gitondo Edi Kamoso ndagifite mu muduga wanje turajana muhira gusangira icyayi kuko hari amasengesho tugira do 6h kuva mu gitondo saa 12 ariko hadivuga mu gabari 6h sinzi gituma tuvuga ngo saa 12 gushikana saa 1 abantu baca bajya ku kazi kuko Edi Kamoso atakazi yari afise ajako na jewe atakazi nari mfise njako ya mwana wavuye mu masengesho abafise iyo baja bakihuta abatagira iyo baja bakayaga ndetse yarashitse reko nyaga na Edi Kamoso rimwe ahandi yari mu mambure ari hariya ndamubona gabo biri niho yacambarira ko afise ibibazo ko famiye y'umugore itigeze ishaka ko umugore umukobwa wabo arongorwa na Edi Kamoso ku mpamvu ki umenga mpamvu z'uburyo ko Edi Kamoso atacyo yari afise
yego
hanyuma ivyo rero ntacyo twabitevye ko Edi yagumye ari mu membre de l'église ahiwacu mugihe cyatumye a disparesa nuko byari bibaye ngombwa ko arongora umugore wa kabiri uragi mu bakizwa turafise ibintu usanga bavuga bati umugore wa mbere naho mwovana hari umwanya utegerezwa kwiha bikaboneka ko by'ukuri mwavanye sirutu atari Edi Kamoso aje kwicara i Burundi umugore yicaye mu Rwanda ivyo vyitwa abandon de nuze aba yabandonye famiye Ifarere kwanza gasubira akagira ngo kwere yo yashaka kurongora uwo mugore wa kabiri yategezwe kutuvamo. Munyuma niho twaza tuba Edika Moso sika yakora kuri iradini ejo Edika Moso atangura nyene akora bito bito mugomba general ico nase nase ukuntu yavuga kuko nawe nyene nasubiye inyuma mu ntango yavuze yivuze amashyize yo yayo yize muri Kongo mukanga cyana aravuze kuko atashoboye kubandanya amashuri ariko agacabesha o prezida w'u Burundi ngo yarampagurukije ngo aranshira hajya ngo ni mu murabe Edika Moso imbere y'abayobozi ngo ba directeur general ndibaza ba directeur general iyo bahuriye no kugira prezida mushiraho ndabura ukubera iki kubera kwa prezida effectivement harabaye amasengesho wa mungu kukurora agenda mwo bandi jewe ndina kubira mu kazi ngo nakaragenda nake urumva aba uroze abantu bato kenshi turumva namwe bwo mushaka kumenya ngo mu rugwiro hagiye nakana mugoza kubaza ngo wabwiwe nande ntuvuga kuko abari ibintu wagiye kurondera abantu bato bato turashakisha iby'abategetsi ariko barakora twari tuzi yuko hagenda yo president na madamu nabana ntibabyo bicaye aho abana bafisano habo bari hakaba hariho prezida wa asambre prezida urumva abo bantu bo hejuru na uravyumva abadandaza bakomeye babandi umvuze izina nawe ucuvuga iki ndamuzi naho tarahonyora mu Burundi ari amazina bajya abantu nyene bajya kwa prezida nawe urabumva Edika Moso yo kucabesha nibaza ko aba directeur general badashikigo nibato cyane nibashikigo muri abo bajayo kwa mu urumva rero byarashyitse ndahabona ndabona ko ari ahantu hato atari ibintu byo kuvuga ngo babeshe ngo hameze urumva rero ndavuga Edika Moso kimwe ari karavuga ikinyoma ciwe cya mbere ngo bicaye ku kirago na karago ni ntebe narahagiye rimwe jewe urumva umuntu kubera kuri Eglise turafise uturago twicara ko tugasenga ibyo nabyo vraiment kandi ujya mu mama araciye bugufi araza mu masengesho ni pastori n'umukozi w'Imana n'umukristo w'umukozi w'Imana iyo nayo karabesha ngo nagiye kwa prezida nari kwibaza yuko nkicara ku karago kandi nawe urabizi no muntu atunze asanzwe agira aba hariho salon umugabo yakiriramo abantu aneze atabana babaca hejuru ibyo urabizi haba hariho salon y'abana kuko hari abaprezida baragira abana haba hariho salo ya madamu ijuru azi ko bibaho mu nzu n'umutunzi wundi asanzwe ibyo arabigira umva ko kwa perezida atari byo byobura ni ukuri jewe edi avuze ngo bamutwaye ngo bicara ku karago nta karago kariho n'ahantu baba bateguye neza bagashyira intebe harya abantu bakicara abanyacubahiro hari aho baca marigre ko wagiyeyo gusengerayo si ukuvuga ngo uca wi ugira opportunity yo kuvuga ngo nganira na perezida wa asambure mutahora muganira tuganira nande mutahora muganira edi yarabeshe naho nta karago yicayeyo ngo bicane na perezida ku karago naho yari kaganeza sinari kwemera ko edi abesha ku bwa mbere bamwumvise ngo ari kagira interview ku radio kandi twarasengana avuga nti kolega Edi nakurenganye na muri Eglise kuri kiyo yari arizi uririmba hajya bicaye hajya kwa mu gikorane ntigeze mvuga mbona ngo Edi ngo hatoze kuririmba Edi cyangwa azoze kuvuga ubutumwa kwa tegeze aza kuvuga ubutumwa kuri podium mu gikorane uruva hari ibintu aza kubesha
none Edi Kamoso ko hano mu Rwanda twari tumuze nk'umustari ntabwo mu Burundi ariko byari bimeze se ho wenda ngo
batwavuga Iburundi ntiyari umustare kuko ndakubwiye n'uwo munsi jewe namutwaye ngiye kumufasha sinamutwaye ngo n'umushitsi ntumiye yari imfashanyo ngiye kumuha ni kintu yari aje gutora ntaza kubivuga kuko nubambaye nkawe yari akeneye ubufasha ntiyari umustare
hanyuma nka perezida waryamye ukuboko
yumva hakanye uzoca ugaruka cyenda mubwira ibyo nari ndamuhaye ndabimubwire ne yoca niyo kwemerera
nari ndimo nkubwira nyiricyubahiro yaryamye ukuboko kw'abagabo perezida Pierre Nkurunziza ariko nkamwe hari ikintu muvuga muti twamwigiyeho yadusigiye uyu murage hari ibintu yaturemyemo nk'abarundi tudashobora kwibagirwa hari ibyo ubona bihari
urumva kubera nkijijwe sinovuga ngo yarangize umuntu imana yonshavurira mugabo n'umwana nzosiga azomenya ko perezida Nkurunziza afite icyo yakoze mu rugo iwacu jewe nshake mpere kuri jewe sinje hanze jewe afise umugabo yize agronomi ariga ara yaherejeje yamuzenye université de yamusuko yatanguye ahereza yamusuko ngaha mu Bwongereza aragira masters muri agroeconomics muri Imperial College University ya kane ku isi aragenda ariko aratashi Burundi vraiment urona umuntu kabebe wapfukavenye ino naho utashuruba wagiyemo no kuhaba gusa urarurabona ikintu ushobora gukora iwanyu aragenda vraiment afise ayo mavision y'ibintu akora arakora aragira gute vraiment n'umugabo w'umukozi ariko aribuka ko ati none nkaha perezida Nkurunziza kwarima perezida wacu yarima arorora arakora ibintu byose urarundira n'umwanya ukibaza umwanya wiwe ungana si 24 ari nk'izacu ati aravuga ati kuko akunda kuduhamagara akavuga muri mwebwe muri iyi shengero iri ngaha ibyo tuba tubaza niba bitubariza mu gikorane cyane yateguye twaja kubyitaba barewe naho ndi ngaha kuva muri 2010 gushika na donc 2010 naje ngaha muri 1996 mugabo DC ndadesida gutaha i Burundi kandi nari nzi ko ngiye Burundu mugabo mu nyuma ndabona kubera amashuri n'amakondisiyon y'ama universite yo ngaha biransaba ko ngaruka nkiga abana banjye kugira sindihe menshi nzajya rero mugabo ntiyumvira shape gusa perezida ntiyahaguruka abantu ngo bize agronomi mu bantu ntahaguruka agacambaza kurima iki nzocamvuga ngo nzocambesha ku imirima ya mama ari gwanje nzocamvuga ifo ku imirimwe ku rwego rw'uwize agoroba ubwo nyene nda kugura ubwa mbere itari arabanza ararima imyembe kubera perezida yaguma avuga kurima amafuwi mu gihugu yari yahimirije muri za 2008 abantu bose ati mu mashamba ku mabarabara atera ibiti by'amavoka niko umuntu agwanya inzara umuntu arengana yamura atavuga ngo ni voka yo kwa Tomes donko rero aratanga ibiti by'amafuwi umunebwe adashaka kugira ngo mutobeshe arabishyira ku mashaka komine bagashyiraho ibiti by'amafu abantu bakajya gutora ukajya gutora ugatera mu rugo rwawe yabo jewe rero umugabo yaciye agira icyo cyimbo aravuga ati jesi ni rwanda jana gutora reka tugende gutora donko turabe ngene babigira natwe tubikore turime imyembe acararima imyembe ihegitari ubunya afite icumi
hegitari icumi ziteye imyembe
ziteye imyembe kwa kundi rero wamenga umenga ukakora ukavuga turarima turadandaza mu gihugu nabandi professeur wo muri university kasangara rimwe ibirayi ndazi ko hari ministre kanaka rimiki wundi mu mustanteri kanaka rimiki umunyagihugu wundi mu peyiza wundi nabo nyina gacari mikintu umwe wese mu Burundi uwumvirije akabikora twiro truvie akwihinduriye na finance utabizi il a tout dramatique chaque année je n'avais nous de salades que tout gémora il a tout dit je ne peux gémora ni de vraiment donc le sang non est quoi il tire sa nuit sur ma vie à gagner à gagner au collège sur mon côté à lui il vient de l'homme du début du début car il est allé de coup sur mes gars du bonus il est parce que quand on me connaît sur le mera changer à pied au mono à l'écarter en gana à chao yo mori mori ni mouru mongé si coule ya boutumbura donc aradugoro ugo rukundo no mugikorane ikindi kintu nakubwiye ko yaturemyemwo urukundo no kwegerana kumara icumweru cyose muri ahantu bagiye gukorera igikorane ubayo nabana wiro tuva abana bacu basigaye bakufise donc tufise une famille ya famille mubarana insomene hari sanga nyene byarishize abantu kwegerana byarashize urukundo mu bantu ya nico no nukuri yatwigishije gukora atwigisha gukundana kundi gihugu ukoze yo bishoboka kishira muhera hamwe mu kuze ntagende jaba mu munoto ni segondi mwe bya twaba tugomba gabo na uhari mana
ntabwo ari we munyarwanda wenyine wavuze ko basenganye hari n'abandi twumvishe babivuze
umuntu atabeshe ni Theo Theo ntiyabeshe Theo ntiyabeshe kuko naje nibaza ko nuba namenye Theo kubera aho nyine Theo ntiyabeshe mugabo hari uwabeshe hari ubundi yavuze ko ngakura amashati nta mashati akura ya mugabo yisoneye yarezwe wari wibaza kuhambaye ufite tutekereza utawiga kwicara na ego uko rero nyimba ariko kubera uko kuntu kwiwe yimereye neza umuntu wese acaza kubesha ngo njewe yaranterefonye ngo ya no mu first lady a first lady barafise uko bakora barafise ntapfa kuguhamagara arafise abakozi uwo barakarabivuga umenga nta sitagira umenga nta protocol agira yara ampamaga yavuze kureka reka Theo ntiyabeshye vraiment Theo bose babireba nawe narinzi ego mugabo naje namumenye kubera Theo numwe turagukunda twese kandi
Murakoze cyane turagushimiza
Murakoze